platform movie be a quaba. Edo by J Court TV as a host and RG. And I want to make a D as she want to be so. And then they can our neighbor platform we as well. Now then, for us, master, subscribe at the for latest update. Turn behind notification, you know. Send a bear newly upload behind the snow ever rich was way. Out of four. Say, yes, I will see the announcement at Sandy OGH. Celebrities for an channel. And mommy and Simon to be over this particular platform as so. Yeah, dear say. And Chey Biana Mammy FNC Agradaa no ebe leaky tape be out. Anna and Father said Mammy. Ah, your friends say what about Serwaa Bonsu. Yeah, this is finally. Mammy FNC Serwaa Bonsu no ababa react. Oh mama sa. Agradaa tape no de buy one so no edin chimbi bra. But the reason why it has that tape nuclear so no, it could be Agradaa hono no so no, edi emun chimu. But for sending a bayon quest say, yen ye can be for trend. Nyoko, nyoko share the video and so yet. Embra.
Obsanfo we dey mechia obi bia obi bia obi a mame nje umre kakra na yemfa eni enkomo minim se enanu mohu se odi obi aba na mene mame Agradaa edi enkomo a na me advice na mame di odi na ba bo ntin se woni me di enkomo ana me wi a na masan betena ho e kanasem abusia nokra bia nim na de ate nyan se ye dwuma na ye ye no se obi asem ba ne ye ka na asem na nfeva onipa krona omo frɛ attack ye pa obi timi kra frɔ obi sa wo sɛ enti wo kra mpo no timi afa fon afrɛ me da abisa me bi kra mpa de enti bia me ye sɛda omo ta abisa ye bebre ene ye ko sa asem na nfeva ne dia saa no mo ye na de tie nyina ne sɛ ensam a eba ye hɔ no enye ensam ne nyina ene ye de ba tv so na de tie ne sɛ asem bi wo na sɛ wo siesie wo kokoam ne be ye ya yedika eya sa na yeman enyina me be ma one example bi ni mate yesi asemi na nsem wo hana lady bi ba se sofo bi owodin agene 3000 se obe bi bi ama na sofo na anye oka aye na na me frɛ sofo no na me ne ne kase sofo ne sendi sika no e de ma na me di nipa kura de ma no abusafo se wo yesa ade wo enye nipa ne nguase enye enyina ye pe ka media de de bia no enka ye de enka de asomdwie ana eba na nsem obofo time oni andi enya asem so obofo be kan kura me frɛ no kokoo na me sofo ededede ekosobɔ yi e kansam de wo me die nim nyina no sofo se bibi wo wo sɛ wo yema ne be ya sofo yema no so kan side eno me ntimi record emfa ma bo ntin ye ntin si mame Agradaa asem nim wo hu sɛ empempi mame Agradaa asem wo kan nyina ne sɛ wo ye papa enkofo nkan nim bɔne a wo ye no ene enkofo eka enti me decide sɛ adena na nsɛn mame kra be kan sɛ onkasa bi ani ade but show se sɛ de bi ento kwa fe week ni nyina mu no na mame Agradaa a stories nko a me wa me som ne mame no enkasa am se de bi adena na ne me mfafo na me mfrɛ mame na me som ne ni nkomo na me nkan kyerɛ mame sɛ mama enye time bi ne ye time wo nempo no bi a wasamba ne bi e kan sɛ mo te wo odwuru mu kwa sɛ me kan bi sɛ na anu kra wo kan sɛ bi asɛm na na wo kan na nya saa na wo mi ni me tena tv so e kan ne yes oh enye sɛ ne bi na nipa o pa kyerɛ na emu e favor anu ne de wo ameka hwe na emu kan favor na kan de nkɔ beba abɔ nten aba be e ma ne buo fuma me kan sɛ asɛm wo nyina eti me decide sɛ me tu ma me ne fo ti sɛ kyi na bi sɛ na sɛ me wa ntie na asɛm bi ba ne ye kan na enye ne sɛ ebi kura nipa ne tan no se nipa no kura mpo no mafa fon kura no adi nkomo advice so maame mimi wo we odio mu we recording mi wo we mi wo wasem no mama ehu hia nipa enyini ne mebo emo maame di nkofo kura de ye example se kofo be ku social media kun kun ye na den ene kokosi ye na me decide se me ne ne kasa enti en koma me ne maame ne di ye no en kyerɛ se maame ne ye madamfo ya me frɛ ne ne di nkomo ti wo pa kyerɛ se se ka me frɛ Agradaa ne ne di nkomo ka ya na nkota ene me be ku ntoko and confirm my idea. I was saying, Unim, Asamusia, a year nipper in your butter. Yen Yaguman, de piano, ye pensier, see, ye persede Bianca soon, beba, cause a year and now bloggers are by Fersono, Camedia, de piano, ye try, sir, ye the same baby in a finfini. And to some of my American son, I may advise on her. And should I set my minimum old you boy baby da? And to the American, I say, me, dear Mammy Agradaa, as apart from Nano, my friend, I'm a tuniform. Mammy Agradaa, some in a ding como be, and Nas or me chatty be crampuna. Where the mammy.
Yes, out of four, so I said that's a Wednesday in summer. Mammy, your friend said, well, here about Serwaa Bonsu as a hosty, there's a Royal TV morning show, or mom's not a hosty, a other song, so about the clay, which your mom, Agradaa, and you're not done for, so that's the end of that tape, no, Agradaa, the Bible, and the crowd, which your mom, a proof, say enye na da fo ene agrada but ebom eya foto bi ena na wode mama na sa mama nso no e record ye na apart from sa that audio no de ba bon so san audio bi ma on fa na on fa nyere empress social media nso na ye twe arfo na se we sene da ama me friend say ohene ba se wa bon so nso no e de ababon te ha ena de juma de nso no e be si be do bi arase e be si bi makramo baba.